ngase kanjani mhlambe nangu kupho ngakusho just uPaul aba sesisibonile sakhiwo lesekade sizosweleka.
Cha ngibona ukuthi njengomkhandlu na njengomeya mawubuka iproject isikhathi eqale ngaso nebanga eselihanjwe ukwakhiwa kwayo sibona ukuthi iproject ama officials angaba nakho bayiqinisa ukuthi bawobe sebe uqedile u 9 meters ukuya phezulu okuyi height emakumbubude be reservoir le kusuka phansi yaphezulu. Bona ukuthi kuzosijabulisa kakhulu lokho ngoba imphakathi ezozuza la uma kuseqala kuphampa amanzi esuka eHillview ezala endaweni yakwaHlaza eward 32. Amanzi azosabalala kuyo yonke le ndawo yenkosi eMkhonto, endaweni yakondondwana, endaweni yakomaqedi plate komambuka, indawo ezakhele la. So kuyasithokozisa lokho kakhulu. Sikhulekile kakhulu nakubona abasebenzi ukuthi basebenzi bayibambe ngempela ngoba le ndawo isilele emva kakhulu in terms of water delivery. Sikhulekela nokuthi abantu ke bayiphathe kahle i-infrastructure le esizoyifaka la njengomkhandlu ukuze ihlale ikhona njalo futhi ikwazi ukuthi ihlale basiza njalo bona nezizukulwane ezisayo njengoba le reservoir ayakhelwe nje kuphela ukuthi izosiza laba bantu kuphela kodwa iplanning yayo goes to as far as ama generations cishe amabili azayo mawubuka ukuthi abantu bakule ndawo isibalo sabo sikhula kangakanani in terms of ukwakhiwa kwazo nokukhula kwabo. Ngokubhalwe phansi iproject fanele ibiphelile ngoJuly. Kodwa mawubuka umsebenzi wendlela owenziwa ngayo nama time frames ayenziwayo makade kufakwa ukhonkolo uphinde utest nani nani kukhomba ukuthi ngoJune iproject izophela. Kuyosijabulisa kakhulu ke mayiphela ngoJune iproject ngoba kuyobe kwenza ukuthi sehlise umthwalo ukunikezela abantu amanzi ngamavaterkana. Kuyobe fana amanzi aphuma emapayipini emzini yabantu.